tara zanje zose mvuze ati ndazikoreshe bwo kwira bugaca ntaheza kuzikoresha ariko kubona nkina filme ama nkakora na muziki muziki nico kintu natangiye gukora ntaratangura na filme mbo sinashatse kumukorera promotion kumva iryo zina ririmo ariko hari impamvu narishizemo nuko burya iyo umuntu akora akazi kiwiwe hama gatangura no kwinjira mu buzima bw'abandi cyangwa mu buzima bw'abandi hariho ikintu abarenze umupaka mu bisanzwe yararenze umupaka aravuga ati happy river reka ndamwinjire mu buzima bw'iwe mu mpano ziwe ikintu atazi uko gitunganijwe muri happy river arajabuka mu bisanzwe yaraponze yaraponze indirimbo twakoranye na Sandy Ndwimana yumve ko jewe happy river nabayeho ku bushake bw'iwe cyane ku nguvu ziwe nubwo yora aravuga cyane ntavuge ico na icimana yategekanije ko nzokora ni ngombwa ndagikore mu bisanzwe jewe cyo manda sinamwishuye kuko iyo ndamwishuye ntabyo arabugenda gucyo nari
kuvuga mu gari cyo kihari
no no nari kumwandikira indirimbo yiwe atawunda vanzemo sishaka kumwinjira mu kazi kiwiwe ariko arenze umupaka kinjira mu kazi kiwanje abajabutse icambere cyo cyo nyemba interview zo mushikira yomenya jewe happy river ububasha mfise n'impano mfise ndazi ko kugira yegereze ni cakangahe cyayo byo mufata igihe kinini cyane sinzi ko turiko turavyumvikana ko so gufata umwanya yari kurandiramo ubugari bw'umugore n'ubwo mwana akaja kuvuga happy river yari henze cyane agire kote agarukira ko muga iwanje ngomba gukora umuziki uzotuma umunyamahanga atongera kubona Burundi nkaho menga nacyo gushoboye ndibuka filme zitangura gukino hano mu Burundi ndo umuntu wa mbere natangiye gukora amafilme aya mafilme y'ikirundi abenshi batarazi imigu myinshi itaravuga so ndibuka ko hari amafilme yava hijya no hino mu mahanga yaza hano iwacu mu gihugu bigatuma abantu barabaye amafilme izi wacu ntibazirabe narahagurutse ndakora filme nyinshi ku buryo abarundi bavuze batireka duhindukire filme ziwacu n'abandi baca baraza barakora tugira amahoro mwese muri hano ndishimye cyane kubakira mu kibanza cyiza cha Hidden Talents Company ku ma televiziyo atandukanye yashoboye kutugendera uyu munsi mwiyakire muri muhira hano ni mu nzu y'impano mwumve mwese ko muri amahoro nuko rero Yesu nashimwe kubakira isu ku bantu bose yonda mukanyo ataco ibatwaye Yesu nashimwe kuko turabizi neza ko ariwe aduha kujyama kuvyuka kuba bitahura gutyo kwa mizile manaho wali kumusilamu yego ngira nuko nyene hama bandi amakuru yanyu bwakeye mwaramutse mwiriwe ndabizi yuko harabari mwijoro harabari kumurango byose ni sawa nuko rero ndishimye cyane kubona uyu musero ama televiziyo atandukanye ari hano mu maso yanje yashoboye kuza kugira ngo ashigikire muri kino gikorwa ciza cyo gushaka kumugaragaro indirimbo yanje nise kwa neema iyo ndirimbo kwa neema akaba ari indirimbo nashoboye gukora umwaka ugitangura mu ntango kabisa mu kwezi kwa mbere mu matariki ya mbere ariko ikaba ije gusohoka muri kuno kwezi kwa kabiri yarashe gucererwa gato kuko twari tugishutinga ama image atandukanye mu bibanza bitandukanye ariko ndashimira Imana ko uyu munsi ishoboye kuba yarangiye rero niyo mpamvu nyamukuru ahanini yatumye ndabatumira kugira ngo mushobore kuza hano mu kibanza cyiza cha Hidden Talents kugira ngo mushobore kubasigurira mbega indirimbo yanje ni giki catumye niyumvira iyo titre kwa neema hamwe no kongera gushima Imana ahingejeje mu bikorwa ndiko ndategura za Hidden Talent Company kubona narimutse ubu nkabandi hano twahereye mu cyaro matwugurura murabizi ariko uyu munsi turi hano mu Kigobe navyo nashimye ko nogira kumvuga muri make ibikorwa za Hidden Talent Company kugira ngo abanyuanyi banyu canke bacu bakurikirana izi televiziyo zanyu bashore kumenya mbega Hidden Talent iriko itunganya ibikorwa nyabaki muri kino gihe twese turumva ko ni giswahili tuvuze kwa neema ni giswahili ariko kubadatahura neza igiswahili nibaza ko ni kubuntu bw'Imana ni kubuntu bw'Imana niko nashobora kugisigura rero umuntu wese arazi ko iyo ajyamye umuntu amaze kuba ajyamye ntamenya iyari shaka kubura umuhinga wa gute ni ngombwa usinzire kandi umaze gusinzira ntushaka kumenya ibiza gukurikira wowe ushiduka bukeye so kuvyuka kuryama no kuvyuka no ubuntu bw'Imana umuntu ashaka kugira experience yo kuryama ariko yo kuvyuka ni Imana ibikora rero indirimbo kwa neema nayo yumviriye ndavye uburyo nshobora kurangiza umwaka uyu mwaka ndawurangije amahoro vyabaye ngombwa ko noririmba nshimira Imana ubwa mbere ko yandinze yarinze inshuti y'imiryango yego nubwo hari habagiye bahura n'ibibazo bitandukanye ariko umuntu wese kurande rwiwe agenda ashimira Imana kucyo yamukoreye mumenyereye cyane mu mafilme uyu munsi murambonye mu ndirimbo vyaba vyifashe gute icyo novuga gendi militi talent vise tara nyinshi cyane kandi tarazanje zose mvuze ati ndazikoreshe bwo kwirabugaca ntaheza kuzikoresha ariko kubona nkina filme ama nkakora na muziki muziki nico kino natangiye gukora ntaratangura na filme natangiye gukora muziki nkiri muto naravuze ingoma zijya ntonto so nakuze ndabikunda cyane ariko ntivyari byoroshye ko nshobora gukora muziki muri ico gihe ko nta ama studio yari hari nta muntu nashaka kumfasha ariko vyaciye biba ngombwa ko nkora amafilme kuko filme ni kintu nashoboye gutangura kumenya kwikorera avant cyane hafi kuva 2008 so kuduga 2012 niho natangiye gukora amafilme ya mbere mbona ndavyikorera birakunda ko ndavyikorera kubera nta muntu yashobora kubimfasha kuri inkorera camaza nkora amafilme ariko musique sina nayihevye kuko yari impano yinyegeje ari naho havutse izina ryitwa hidden talent kuko numva ko mfisi yindi impano yinyegeje nshobora kugaragaza kandi kagira icifashije igihugu abene igihugu ndetse nabandi bose bashobora kuyikurikirana murakoze cyane ku kibazo ciza mumbajije atsikwera iki mu ndirimbo yawe twumvisemo izina Chimamanda iryo zina mukurishiramwo ubwa mbere nuko mbo sinashatse kumukorera promotion kumva iryo zina ririmo ariko hari impamvu narishizemo nuko burya iyo umuntu akora akazi kiwiwe hamagatangura no kwinjira mu buzima bw'abandi cyangwa mu buzima bw'abandi hariho ikintu abarenze umupaka mu bisanzwe singa ivyakora ni ku ruhande rw'abazi burya bitunganya mugabo yararenze umupaka aravuga ati happy river reka ndamwinjira mu buzima bw'iwe mu mpano ziwe ikintu atazi uko gitunganijwe muri happy river arajabuka mu bisanzwe yaraponze yaraponze indirimbo twakoranye na Sandy Ndwimana kubashoboye kubona ivyo yavuze kuri page yewe ndibaza barabibonye rero kwana ndamushiramwe muri indirimbo yanje mwumvise ko indirimbo yitwa kwa neema kandi kuba yitwa kwa neema umuntu wese abayeho ku buntu bw'Imana ntitubayeho ku buntu bw'umuntu wari wese kuri iyi si nubwo umuntu yararaguponda yararavuga gute icimana yo iba yaragushizemo ni ibikizi ubasha ufise mu gukora Imana ni ibubuzi so kona naramushizemo rero nashatse yumve ko jewe happy river nabayeho ku bushake bwiwe cyane kumvuga ziwe nubwo yararavuga cyane ntavuge ico naga icimana yategekanije ko nzokora ni ngombwa ndagikore mu bisanzwe jewe Chimamanda sinamwishuye kuko iyo ndamwishura ntivyari kugenda gucyo
nari kuvuga mu ngari cyo kihari
no nari kumwandikira indirimbo yiwe atahunda vanzemo iyo mvuga ati ndamwishuye ariko kuko namucishijemo nashatse kuko indirimbo ivuga ngo tubayeho ku buntu bw'Imana siyo kwa Chimamanda siyo kwa Jiria Chimamanda kubona tubayeho sawa rero ivyo yovuga byose urazi ko we bon akunda kuvuga ibitandukanye sisha kumwinjira mu kazi kiwiwe ariko arenze umupaka kinjira mu kazi kiwanje abajabutse icambere cyo nyemba interview zo mushikira yomenya jewe happy river ububasha mfise n'impano mfise ndazi ko kugira yegereze ni cakangahe cyayo byo mufata igihe kinini cyane sinzi ko turiko turavyumvikana ko so gufata umwanya yari kurandiramo ubugari bw'umugore n'ubwo mwana akaja kuvuga happy river yari henze cyane agire kote agarukirako muga iwanje haba umupaka ya indirimbo uyikurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera iravuga neza ukuntu umuntu abaho afise abantu bamurara ku mugono afise abantu bamurara ku ijoro sivyo umuntu arakora gatera intambwe ugasanga hari abari ko baroga kugira subire hasi umuntu arapambana n'ubuzima donc akaba bakwega anyway uyo kugira ndamuvuge ndamushiremo ahubwo niwe yabonetse imbere kuko nawe hari ivyo yamvuze ko mugabo muri rusange indirimbo yumvirije ivuga ku buzima bw'umuntu wari we wese yo bafise ico ahigira mugenzi we kugira ngo ntabeho bivanye n'ico baba bapfa ugasanga wowe hari abantu baguhigira utazi ariko Imana yo ikaba kurinda kuko ariyo iba ibabona ni benshi bagenda donc batifuza ko twonaramuka ndibazura bitahura mugabo kubera umugambi w'Imana bigufise ko na bwa buntu naririmba kwa neema ugasanga ivyo byose urabijabuka wa mwaka naririmba ukabujabuka gahera n'ubundi gahera gucyo ikintu je no vuga kuririmba kwanje gutandukanye n'uko wari wese yokumva ko aje kuririmba icambere hari umuntu aza kuririmba ku mpamvu ziwe kanaka so atavuga ati jewe nshaka nirondera abademu bihere nshaka ndondere kuvuma bihere nshaka umwe wese afite impamvu yiwe impamvu yanje numva ariyo mushaka kumenya no kuvuga ngo je ni wabana ndirinze muziki nshaka igihugu canje ndagihabuze sivyo ngomba gukora umuziki uzotuma umunyamahanga atongera kubona uburundi nkaho umenga nacyo gushoboye sinzi kuri kurankurikirana ndibuka filme zitangura gukina hano mu Burundi ndo umuntu wa mbere natangiye gukora amafilme aya mafilme y'ikirundi abenshi batarazi imigu myinshi taravuga so ndibuka ko hari amafilme yava hijya no hino mu mahanga yaza hano iwacu mu gihugu bigatuma abantu barabaye amafilme izi wacu ntibazirabe narahagurutse ndakora filme nyinshi ku buryo abarundi bavuze bati reka duhindukire filme ziwacu n'abandi baca baraza barakora rero maze igihe numva umuziki w'Burundi kumenga harantu wagiye ushita gato kwama mu mpande zitandukanye bivuye kuri mwe bw'abakameramana abapromoter bivuye kuri mwe bw'abamaradio mutawuvuza cyangwa antuka nibaza ko ivyo atamuntu atavyumva yuko urugamba rw'umuziki ari runini cyane kubgivyo je Leon avuze nti ndafise ico noterera sino kigumana burya igihugu iyo cinjiriwe urumwene gihugu muri kote iyo ari yose ico gihugu gitewemo ufise ububasha ucuhaguruka cha kintu kagikora ndibaze urabona karorero birashika igitoro gasanga hari ya imiduga ni myinshi ni myinshi wewe rero ubishobora ashaka kuvuga ati eh hari igitoro cabuze ndafite ico noterera nk'umwene gihugu kugira igitoro kiboneke ntucuka umujyamye kandi ubona ko igitoro hariho ico bari gutera kugira ngo gishobe kuboneka nibaza kubitahura rero ndafite ico noterera mu muziki nk'umunyempano sino changumana ya mpano inyege kandi mbona ko noza gufasha abandi kugira ngo tugwane kwa rugamba filme nukuyikora umuziki nukukora nibaza ko nta kizonanirana impamvu indirimbo irimo abantu batandukanye nibaza ko twashatse video yacu ko uwari wese afise ico abwira imana ati kwane murabona ko baririmba bavuga ati kwanema 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 uwari wese arumva ko mutimi wiwe afise ico abwira imana yuko ico yamukoreye canye amashimwe yotanga ariko muri rusangi image nini irimo yigirisha ni image y'ikimuga gicitse amaboko murabona ko chatambuka cyafungura ibintu byose cyabikora kirishimiye bujya buzima nico nashatse kubigisha entreta uko umuntu kose abayeho abayishimiye bujya buzima kuko uko bayeho nushaka kubihindura ahubwo sinze nk'abantu bagira inzigo ngo naka ameze gutya abayeho gutya yarateye imbere gutya canke nakarakenye ugasanga abantu bafite donc amabifu hagati yabo no abantu bari bakwiye gushigikirana ahubwo umwe wese akumva ko mugenzi waronse na waronse canke iyo mwereke inzira kugira na waronke kuko uko ari nuko ameze nacu ushobora guhindura naho uwo mugirira bifu naho uwo mwica ivyiwe ntubitorana bitorana famiye canke bigagira iki donc burya mu buzima rero ku muntu kose abayeho ni kubishimira Imana tubayeho kwa neema ya Mungu kuririmba iyo uririmba ubishoboye uba ari umwuga mwiza kubera baririmbye turabizi ko harabaririmbye benshi bakina amafilime mu bihugu vya kure mu bihugu vya Amerika n'ahandi harabakina amafilime banaririmba ikiba ikosa ni kubikora ugasanga ukina filme hamugiye mu by'umuziki atavyo shoboye no kuvuga ngo Hidden Talent Company ni societe yagutse kandi ifise ibisata bijanye n'impano no kuvuga ngo uje muri Hidden Talent Company umve ko uje mu nzu y'impano umve ko uhonyoye mu nzu y'impano rero societe Hidden Talent umunsi ndayugurura nayuguruye igikorera mu Carama ariko byabaye ngombwa ko ndayimuri hano mu Kigobe kugira ngo norohereze benshi kuko byaragora benshi gushika mu Carama ariko hano byabaye ihuriro ry'abantu batandukanye baba bavuye muri Sud cyangwa muri No gushora gushika hano kuri Kibunoa birorohera benshi cyane rero Hidden Talent Company novuga ko ni societe yaje gufasha benshi na cyane cyane muri babandi bari barabuze ubufasha isaganirizo cyahantu bashobora kwerekanira impano zabo mwumvise ko mu bisata dufise navuze ko dufise igisata cha talent show ni hano nicaye murabona afishi iri nyuma yanje hano turafise sale do cinema murabona intebe ziri nyuma yanyu no kuvuga ngo iyi sale do cinema nashatse kuko cinema ari cyo kintu nateye imbere ndimwo cyane navuze nti ni ngombwa ko ndondera uburyo abantu boza barahura bashobora kugira gute kuri abaza filme zacu nabandi bose bikunde ko bokwinjiza agafaranga biciye muri ya sale do cinema kuko biragoye ko umukinyi wa filme yinjiza ifaranga atarashira filme iwe kuri YouTube kandi YouTube birashika ugasanga ntimugarurije amafaranga yiwe yakoresheje muri filme ariko amanja akaza hano muri sale do cinema kinjizana n'inusu yayo yakoresheje YouTube nayo irashobora kongerereza ugasanga bigenze neza so ico ni cyambere niyumviriye kubijanye n'impano ya cinema ica talent show naco murabona ko nateguye ikibanza kugira ngo abantu bikunde yuko bashobora kugira gute kugaragaza za mpano zabo baburiye ubufasha ni benshi bansaba kubafasha mu bijanye na filme indirimbo mbuga navuze nti no abo bantu nomenya gute ko bafite impano kuko hari benshi usanga babikunda abantu usanga babikora kubera sentiment abantu usanga bashaka kubikora kubera nakaya bikoze ariko umuntu aciye muri kino kibanza nakayunguruza mu bisanzwe no vuga ati hano harayungurura umuntu akavuga ati wa muntu byukuri yoshigikirwa arashobora kuririmba canke arazi gukina filme uyu muntu no gushigikira niyo mpamvu nateguye talent show rero kugira ngo bikunde ko babandi dushaka gufasha canke babandi bakeneye ubufasha hanze bace hano umuntu ababonye ashobora kubashigikira byoroshye turafite igisata cha studio record naho dukorera umuziki umuntu wese yaburimba gospel yaburimba indirimbo zisanzwe arahawe ikaze kugira ngo ashobore gukora umuziki uyunguruye umuziki ukosoye nakujya mwumvise kwa neema imeze yaba video canke audio Hidden Talent irahinyanyura ibikorwa bikagenda neza ego muri rusangi nivyo bisata bifise video audio Saredo Cinema hamwe na Talent Show. Nibyo dufisana muri Hidden Talent.